Mohlomphe itona kgolo Dr. Motsoae Thomas Thabane o re moho wa monongwa ha wa mmoka wa matshaba a kopaneng o re mbohlokwa ba mogatlo wa matshaba a kopaneng ho bohle boetapele ba lefatshe le karolelano ya boikarabelo bakeng sa kgotso molemong wa setjhaba o bohlokwa haholo. O tobekeditse hore lefatshe le seo e leng sona ka lebaka la mogatlo ona.
Its positive impact on the lives of countless people, in fact, is a fact that cannot be denied. From feeding over 104 million people in over 80 countries every year, to assisting millions of refugees and protecting women and children, to fighting poverty, HIV and AIDS, and to restoring calm through peacekeeping initiatives, the UN has undoubtedly made a difference in the lives of global citizens.
O hlalositse hore ngwahola ha ne a fana ka puo, pelo ya hae e ne e sena kgotso ka lebaka la tlhokalo ya botsitso e neng e bonagala ka gara naga. A re ka lebaka la mogatlo wa matšhaba a kopaneng le mekgatlo e meng, botsitso bo teng ka gara naga.
We are on the path towards changing the trajectory of vicious cycle of instability and volatile insecurity in Lesotho. The Kingdom of Lesotho is now embarking on a comprehensive national reforms agenda that will culminate the calibration of pivotal elements of government and thereby achieve the tenets of the National Vision 2020. Our shared commitment as a nation to transform the Mountain Kingdom into a just, prosperous, and stable country marked by effective and people-focused institutions, national unity of purpose, rule of law, good governance and human rights shall certainly be attained.
O buetse a hlalosa gore kgotso le nala di keketsa fihlelo ha basadi le banana ba behellwa ka thoko ba sa fuwe menyetla ya ho kenya letsoho ditabeng tsa ntlafatso. Ka lehlakoreng le leng, o itse o kgotsofaditswe ke dinaga tse ding tsa Afrika tse bopang kgotso le bonngwe ka mora diqabang, jwalo ka Ethiopia le Eritrea, North le South Sudan. Ho sa le jwalo, Mohlomphe itona kgolo o kopane le mongodi e moholo wa matjhaba a kopaneng o tla menahana le mehlala ka Moqebelo. Moifo wa hae bopilwe ka letona la ditaba tsa matjhabeng le mongodi e moholo wa lona le mongodi wa mmuso hara ba bang. Ke Lesoana Moeti, Lefapheng la Ditaba la Thelevishene ya Lesotho, Ntlokgolo ya Matjhaba a Kopaneng, New York.